izolwe tuluse kameni lengosi. Njengoba uJosefa ocwebileyo watholakala efanele ukuphatha ngendlaza zakhe nokusingatha ngezingalo zakhe indodana yakho eyodwa eyazalwa iVirgo uMaria. Nathi-ke sicela ukuba uhlanze izinhliziyo zethu zibe msulwa khona sizofanela ukuzokukhonza emalathini akho. Sicela ngenkosi yethu uJesu Kristo indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi.